Ooh, a little lizard flew out here.
And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more just to see the sun, then find a mile, and I would walk back out your door. Da 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 da